cha mapinduzi, chama cha mapinduzi, zinazofanywa na chama. Big up, big up, sisi. Chama, chama, pin.